And I continually long to know, verse 10, the wonders of Jesus, more fully to experience the overflowing power of his resurrection, working in me. I will be one with him in his suffering, and I will be one with him in his death. Amen. Ngibambe verse 10 kuphela ukuze ngingathatha isikhathi eside kakhulu. I'm praying ukuthi ngingajuluki ngibambe nje lento uzoyizwa nabe. Amen. Isihloko sami njengoba ubone ephepheni oliphethe power of resurrection noma resurrection power noma amandla ovuko ngesiZulu. Amen. Kodwa ikhona lapha. So uPetru eBhayibhelini sengiyashumayela. UPetru eBhayibhelini uJesu umthola ewumdobi or professional ngokwe language esingayi understanda sonke. Amen. So uPetru he was a professional fisherman and uPeter wayazi ukuthi inhlanzi zibanjwa kanjani. UPeter had experience in fishing. Wayazi ukuthi ikuphi nakuphi la kungangenwa khona ngasiphi isikhathi kubanjwa kanjani. So uPeter wayeleyo ndoda. Amen. And by the way, uPeter wayengakufundelanga ukuba umdobi. When you read your Bible in the book of Acts, lithi iBhayibheli bababiza ngemifunda unlearned, abantu abangafundanga. In history we learn ukuthi vele uPeter akasazi isikole. You listening, child of God? UPeter akazange aya esikolweni. UPeter akanawo matric, akanayo no grade 1 uPeter. Sanibonani bazalwane? Yeah, uPeter akanalutho uPetru nje into emenze wakwalifaya waba i-professional fisherman number 1 inhlamba, number 2 ulaka. Oh, sengiyathandazayo. Uzobona na ukuthi ihlangana kanjani nama ngazi ukuthi engisho nje. Nawe uzohlanganisa ukuthi kanjani lowo wawo. Awuzobona manje. So uPetru wayethuka inhlamba lobaba ngokwe history. And uPetru wayelulaka. And ngiyavela eBhayibhelini ukuthi uPetru wayelulaka. By the way, igama lakhe akusuye uPetru. Igama lakhe uSimeon. Simon kaJohane uyangithanda na kuJohn chapter number 21 eshiya lazi lo ndaba. Igama lakhe uSimeon. After some days, interpretation of Gamelity Peter, it's rock. So, this man, as a professional fisherman, umdobi ovelele, number one. Number two, umalandela uJesu, uthola a highest qualification of being a rock of apostle. Ngoba uthi, when uMupita, you are the rock. And upon this rock, personally to Allah, I will build my church. So, uPete, uqualify as one of the greatest disciples of Jesus. He didn't qualify ayo Musa nje kaNkulunkulu number 1 number 2 uPapa wakhe. Fast forward because of time shilo ngathi ngemshumayele ungadideki. Fast forward John chapter 14 yabo Peter ke sebabonke sebaphelele sethi kuJesu kubo baba ngiyakhuleka uthi izoyeni mayingakhathazeki kholwane ubaba enikholwena yini mashura ukukhumbula lokho kanti kababa uyazi mawufunda iBhayibheli kunezindlu ezingakanani usuzwileke wena kanjalo kanjalo amen but kuna nayi part engifuna sibambe athi uJesu kuye ukuba bekungenjalo ngabe ngintshelile and then he says sengifuna ukuthandaza makele ukuthi kube njalo ngabe ngintshelile uthi ngiyahamba ukuba nginilungisele indawo amen bekele ukusikhipha isporch nalokhu ngikhulume ngalokho uyabona iyangithusa mayithi iyangithusa
thina siya khaya amen manje Hallelujah. Yeah, mebo manje yasizwa in Jesus Christ.
Uthi Jesu in John 14, sengiyathanda, singathi sesithi John 14 ukushona kwamazi wabambe yiwo akhuluma ngovuko lamazi aku John 14. Ukube bekungenjalo ngabe ngintshelile usuthi isiphele ibambeke leyo yoshumayela that suthi makaqeda ngiyahamba ngiyolungisela indawo ukuze la ngikhona mina nani nibe khona amen so uJohn chapter number 14 yabo singashumayela uJohn 14 bazalwane kwakuyizwi nje elibhaliwe elingasho lutho lalingasho lutho ngoba uJesu wayehamba nabo it had no meaning lalinganasindo nix uJesu ubehamba nabo everyday bayambona uJesu uvukile namhlanje awubentabeni okay Jesu ami ngizoshumayela kuyashinyela impilo iyaqhubeka kodwa uJohn 14 uthe ngiyahamba I listen child of God uJohn 14 uthe ngiyahamba I'm listening ngiyahamba nizongizwa ngaza abasele bongizwa nini kodwa uthi uJohn 14 uthi ngiyahamba ngiyolungisela indawo but uhlala nabo uziyobethela ubethela God ubatshela ukuthi ngiyahamba ngiyolungisela indawo. Now because these guys were not bekangafundanga kwakunzima ukuthi bayikholwe into enkulunywe uJesu. Number 2 abakaze babona umuntu efa bese ayavuka aphile ngunaphakade. Bebazoqala ukubona ngoJesu. So kwakunzima ukuthi bakho even uPeter the rock of the apostolic ministry ekhona njengoPetru egotshiwe ibandla liyokwakhiwa phezu kwayengakholwa ukuthi le nto ingenzeka le le ndoda samba nayo yavusa nangu undodakazi obekafile waphinde wafa kodwa bekamvusile wawahamba wayethuneni likaLazarus Lazarus puma kodwa Lazarus wafa wayethuneni waphinde wafa
ukuthuthumela ukuthuthumela baba silibambe uthi kumaria uthi kumuthi umaria ukubume ukumuthi umaria ukubume bawuthona ngabe unewethu afanga ngizabambe phuma inyembe uthi Jesu no uwathuki wena John chapter 11 hamba ifune ka uthi ungathuki lithi bible uthi uJesu kuye okholwa yimi noma efa uyophila. Fast forward, Lazarus Puma, Wapum Lazarus to the Brun, Lazarus Puma, we are Pinu Lazarus after some years Bible history. Waf Lazarus, go to Jesus, Bete, Okoma Yimi, no ma efa, we are Pinu, go to Lazarus, feel the church. Now was a spazan, now was spazan, was a naini, now you pete, not a mayache, the Bible, what we hear your opera, Yasifi, what Fibu Jesu, why you beg his hand, Yafu, Yapina, Yatima, Pina, Atana Masi, Utopo, Yimi, no maefa, go to your pee. Jesu. My outpair to Oma, the Amafundana, Abasane, Baibambe, let to Jesu, my Kurumute, Yahaba, Yonkum Selida, Abana, I understand. That is why, fast forward, no Zingashman, Sebastian, but fast forward, the Bible, Mufia, who turned one, who all paired to after Jesu feel, and Wawa, who get it to name me, for 3 days, Yasindaba, all paired to Mati, I Colento, Asquian and Soto. Go to Bethe on your Lucelina, but to 21 Jesu Fide, Abaseko, Ubatola Bayatoma. Oh, now I'm praying. I wasn't going to wipe and say that.
Do you want to just say,
Ubatola Bayatoma, little wipe and Azane Babon to Jesu. What we have just now, who just we have a moment to open it another. Ye need to allow no one can give the band, and then God be to allow Saint Mamba in dance. Right, Twana, send Poshiwe, Utin your Lucelida, Mama Fede, Yanga Gase, Yense, into your Fago Mundo, Apida Fuge, Apidi Munapaga, Yaiso Kala Nalo. So it is impossible for us to believe in the Snayas. To Asifundana, Nabi history of Coco. Badlimana satshela ukuthi bafa kodwa lo uthi masi masikolwa uye noma sifa siyophila uyabona manje kushela ngeindawo esingazaza yosilungisela zona. When you read the Bible in the book of John 14 kuthiphithile ngifundile, listen very careful chara kothi ngathandaza afuthi ngela kakhulu ku Bible history. Google 14, more food than the apartment, as she did, because I go to prepare a place for you to rest. I go to prepare a place for you to rest. I go to prepare a place for you to rest. We bamba uJob esengiyathandaza uJob 7 wathi umuntu akasize empinini suku zakhe ayifani nomuntu oqashiwe inemhlabeni ngoba kunjalo njengoba sise emhlabeni asiphumulanga. Uyangizwa nokungalala embedeni iking size noma iqueen bed okushalaya uphumulanga. Are you listening? Nokungadla kamnandi no 7 colors udlukudla okungajwayelekanga okushalaya umusise emhlabeni uphefumula uphumulanga. And Jesus come, he said, in the way in this place, Pastor Lord, if there's no God, there is a resurrection. John 14 has in God, Jesus has in God, John 14, he piped in share, and he piped when he linked with Jesus, I forget to name, I saw peace, see, to, I get high to him, who talk all right, who make all right, no man can approximate, ever, go to make all right, we by a Yashema Pagat, Yamabanjo, Tuna, Latin.
Hallelujah. See.
Resurrection power gives us assurance of eternity. Ingunaphakade alikho uJesu engavukanga. Ingunaphakade alikho uJesu engafanga. Ingunaphakade alikho uJesu engazalwanga. Ukuze kube khona ukufa dingeka ukuthi azale. Ukuze kube khona iresurrection dingeka ukuthi afe. Ukuze sibe nendawo yokuphumula engcono kule ndawo esiphila kuyo. Asathi ohlabelelayo noma esihole nesihlalo elibi. Kodwa iyosiphumisela ngaphesheya. Kulungile mntasekhaya. Izinto ingashaya. Kodwa sinekhaya esiyophumula kulo. Abathakathi bekhona izishethe sinekhaya esiyophumula kulo. Angisabi ikhansi khona, angisabi kodivi khona, angisabi sife inamagama esingisi. Zikhona okholwayo, makakholwa uye nomefa uyophila. Nomefa uyophila. Resurrection gives us assurance of eternity. Khona phela iBhayibheli lakhe masinyane before ngiyakusafunda lapho bazangicela uyifundele ekhaya uyabona umphako wakho lo Philippians lo sayifunda ngisani ndoda ngisakhona ukungena lapho bese ngifunda ngakhatha ngoba ngiyakusafika ngoba siyashaya kwa 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 Jesu abantu ngikhatha lo
Thomas Jesus.
Kwamzalwane ongafunda sekuyasini sehlaphasi. Ukhona ongafunda uJohane chapter number 17. Ungafunda abaningi ufunda uverse 3. Funda uverse 3. Hawo uzothi funa ngabe nizihlungu njengeFacebook. Yabona uFacebook yami ngena fast kanjani. Nawe iBhayibheli mafuna umuntu womuntu weFacebook. So ngithumela John 17 verse 3. Funde sakhona sike sizobaza hawo awusini.
Ngiyafunda bazalwane incwadi ngokukaJohane chapter 17 sifunda uverse 3 yena yedwa. Ukuphila okuphakade yilokhu.
Bambe kahle ke le ingakulahlekeli. Ukuphila okuphakade yilokhu. Hayi le ibambe ungayigeji le. Nanga ukuphila. Asho kuzo uJesu okholwayo mekholwa uyinokuphila pha. Nanga ukuphila phakade bambe lo.
Ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa.
Yeye mdale Nkosi. Ukhona ongaphetha fast athi 2 Peter athi 3:18 ilele libhalwe lapho iposteni ongafunda khona lapho iposteni nami uphilo ophakade ungani wayivadla kanje leyo khona into okumele uyiphinde lapho nami uphilo ophakade awumnyaka yathandaza wena ithi ithela 2 Peter 3:18 bese usiyathandaza ithatha uphilo ophakade confirmation ka 17 lo kodwa ke ya.
Siyafunda bazalwane incwadi kaPetru wesibili uchapter 3 uverse 18. Kepha khulani emseni nasekwazini.
Yabo le ngisase yiphilo phakade lo. Kubekho.
Kodwa kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu. Yabo
nasekwazini ngo khulani. You grow khulani. Kuna uthi ku 17 yikuphila kunaphakade kuba bakwazwe nasebakwazi bese bakhula i resurrection isenze saba in contact noNkulunkulu sahlangana noNkulunkulu bese silahle i resurrection yenze i reconciliation bekungekho ukuyisana ukuthi uJesu wafa wanyamalala sangazi ukuthi uyephi njengoMose. Kodwa wadinge ukuthi avuke ahlaleke angakuleli nga 40 days njalo yabantu ahlaleke uJesu nasehlalile uJesu saba ne assurance ithi iBhayibheli incwadi yezenzo bambuka labafundi bathi nanga akhuphuka khona umunye ke owahlabelela ngazi ungaphathe kama ngabe nawe uyayithatha ukuthi nanga eyo shone mafi wakhuphuka uJesu wahamba impela ngamafu but this was giving us assurance. Ibisinikeza isiqiniseko yonke lento le sokuthi le nto ayikhulumile ngempela ikhona. Le nto ayishilo ukuthi izokwenzeka ngempela izokwenza. So njengoba khuphuka ufaka isigrivisi isitembu sokuthi
vele into engangishilo izokwenzeka listening baba ngoba sengifuna ukuthandaza baba uma ngabe kunabantu bakini abafile nezithando zakho nezihlobo ezafa zitholwa sengifuna ukuthandaza noma ungavuka ekuseni uye ethuneni ufike uthi uyoxoxa nabo iqiniso lithabethe ethuneni ngoba noma befa bakholwa yizwi elithi bayophila nawufika ethuneni uyokhuluma namathambo that is why uyobhulelwa ngamathambo ngoba uhambe wayokhuluma emathambeni ebantwini abangekho abakholwayo mabakholwa uye ababanjwa ithuna abasale ethuneni Resurrection power yenza imbuzi neinkomo esinamalunda ehlatshwa every weekend singabi namandla i-resurrection power nalifight amandla okuthi kuhlatshwe ukuze sibe nempilo engcono saba nempilo engcono mhlazane efuka wafaka isifiso sempilo engcono ayikho intambo ezokunikeza impilo engcono khule kumasimi yena ayikho inyanga enikezana impilo engcono khule kumasimi yena khule kumasimi yena osenzingathandaza ukhule kumazini ujesu you grow in grace bese kubalalela ukuthiwa i-adoption uyadoptwa wenziwa umntwana sasikude le ngiyangetsana ngokuthi njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga kade sikude le kodwa le ndoda yahamba yafika ethuneni yalala yalinda the 30 day ngelanga lesibili bathi angeke afuke but ngelanga lesithathu waphule emangcwabeni waphume namandla okwasindisa abakholwayo waphume namandla okuyihlanza isono sabo waphume namandla okuyiphilisa nezifo zabo ke zikhakhathi
uma ungezwanga namhlanje hayi kudinga ukuthi ugobela sishaye isikhuthi kuthi ukuthi ayathi ugobela niyazi ukugcina besingahlekisa mhlaba wasiphilela isibuma mntu wesi bese sihlala pha niyazi ukugcina uyabona ukuthi umzimba wakho le sesikolo ke lesi theology le nanga ayifunda le ayivaleleka umzimba wakho yabona ukuthi unokucabanga ucabange indawo ongayazi sina saphula sithi kusemevanera you are longing for that place but awuyazi ukuthi indawo enjani uthi nawukhala inyembezi ukwabona ukuthi noma ufuna ukuyibulala kunento efika kuwe ithi uyophumula you are going to a better place ngoba umzimba wakho uyazi ukuthi wafukholwa ithuna lamalo. Yeah. So the time in life is over. Of course. God bless you.